Ladies and gentlemen, here we are, Phalaborwa local drama in Phalaborwa. So here we are, ladies and gentlemen, ba ekti ba n'wina lava mtshamuka mba vona all the time kare hinkwawo hi valava ni nga tshama na vokwana. So my name is Dr. Jones. Se ni na mani laniwani, so ni lava ku ri va mi byela ku ri vona hi vona mani. Se mani ha mi vona mi karhi mi ekta laniwani va karhi vanhu va tsaka va kha va hlekelela mi vulavula language. Se ni lava ku mi byela vanhu ku kahlekahle n'wehe hi n'wehe mani.
Minjhani vanhu va Xikwembu, minjhani vanhu vetiko.
Hi lavaya.
Se hina la hinga kona la.
Hi lava ya vana ngutiseni lava.
Hi hina va kona ni mina va kona mi actwe drama ene ni acta ni mhani ke drama mara vito la mina ni mina Tshiwe Manenji. Se la ku acta ni mina mhani ve vana. Se yo drama lei yo na ye Phalaborwa loka drama yenda ko acta ko ka yona. Papa hina Dr. Jones bona vanga kwala.
Okay, ladies and gentlemen, akhesa mavato mose vare vona Tshiwe ne
Tshiwe
si Tshiwe
Manenji
ma Nenji si Tshiwe Manenji. So ladies and gentlemen, so mina ni rhandza ti character ta vona. I love the characters, I love the way she acts. So then so ladies and gentlemen, here I am having this other actors crews. So when I win a money
Zunisano
Wakandlovu, this one is a newcomer. Say when
Muyambo
McDonald, the solo wena
Ntisonkuna
wena ku halana
Lula Mankuna.
Alright. Okay, so ladies and gentlemen, me vatwile maviti ya vona. Vanwanti newcomer, you're not used to their faces. Vanwanyani mavavona ava helelangi. There are lots and lots of people. So we have full time, we have the guests lava vataku sometimes. So ladies and gentlemen, here we are, it's Phalaborwa local drama, mzansi local drama, local movies. So if you check on the internet, it's full stele kwalaya. Say man, in lava mini nyika character le mpoko mi ekta kahle kahle na mbona la drama in lani phela la melo ku langusa drama ni vona miri hey mbona mbanana na hi ti face mi pomba ti apakhata van'wanyana mi pomba trepa hi tsolo van'wana mi pomba n'wi rahaya wena le mara namuntlha ni vona mimiri ni miri quiete why kahlekahle n'wehe hi vun'wehe kahlekahle mi munhu wa njhani so
mina vanhu va Xikwembu mina ni munhu wo miyela ngopfu mara loko ni fikeleke ntirho wa mina no vhela ni tirha ntirho senge hi ntirho wa mina mara loko mi kuma ni yindlwini munhu kuma ni munhu wa kahle ni nga rhukateli munhu a ni bi n'wana ni endlini na khongela mara loko ni hi laha ni te ni fikele nkarhi wo kuna ni ni le tirhweni
o loko mi acta then ma
nteka
mi hundzuka monster mi va hi tindlela
tin'wana to kuna ni ni fanele ni tsakisa vanhu.
Ladies and gentlemen, mavato mose ne Tshiwe Manenji. Masuto kuri hambi ku ri mehe ni tiva va ri munhu un'wana wa ku miyela ngopfu wa very quiet mara loko se va acta yo hey va very talented ene wa swi vona ku ri va ti nyikela then she's so entertaining, she's so talented. So un'wanyani hi loyiwani McDonald ntshemba ku face ya yehe se mi yi toloverini mi tshama mi kha mi yi vona most of the time or all the time. say McDonald wo actor character in kahle kahle
eh ni ka no tanyiwa ni pewa ni nga join chumu
yee bye ba man
Joseph hi matele na mbi mala mani
baba ba ku ba sometimes
oh
ba ku bela wo jo wo na waiva
bari me na ona shwala shwana ona
okay
mvana bi
Say all right, the song ko na wo actor character njani?
Hey, na wo man actor, someone ni kupweni. Hey, kona drama one ninga actor kari, ni kagi so mo kavichi. Hey, someone ni kupweni.
Hey, sa wela wata kula mo kavichi, ko eta la ko mela, eba uzele mako eta kula mo kavichi.
No an zele mani. No an ati zele.
All right. So wo ekwa alano, wo ekta character nje.
Mina ni ekta ya ku babana.
Ya ku babana wa banana.
Mm.
E babana wa nje.
Bantu ba ku pumphungela, ba ku talana.
So I think we are done for now.